You are so beautiful, baby, look at your face. Kasengambono njengawe. You are so beautiful, baby, you're looking amazing. Kasengambono njengawe. Odlula bathi hi, obumuhle. Odlula bathi hi, waphakamisa isandla, obumuhle. Sawubona ntombi ngowakabani na, waze wamuhle. Sawubona ntombi ngowakabani na, waze wamuhle.
Ngapana ngapa bakhala ngawe, modlula baphakamisela izandla. Bathi phuma la ngasihothe. Ubuhle bakho ntombazana yamangalisa. Wena ushinze inzwa ibambekile, futhi wabempethu makhophozele. Ngase ngiyakuthemba ngase noma nami sengithathekile. Nkinga ukuthi nje nami ngisamangele. Sizobonana nalesi momondi. Ungisize ungahlule ukubekezela, ngoba uyinkanyezi eyosikhanyisela. Mayephela amandla kuwe ngiyokulekelela.
Sawubona ntombi ngowakabani.